kubwira ati ebara ko ndabwira ati ubundi sinumvise musike babahereza amafaranga ibiro kura twa ubono zona amahera dukore uravyumwe rero uburundi ko ndarondera amahishanti ofeta aba director mu Burundi baramaze gutwagwa baraba bivyo muri Tanzania bakora byo muri Nigeria bakora bagacagomba gukoprora betma ugasanga rakoze indirimbo ata ide be urabizi ukuri ndirimbo ya Fabirove hari umujama twagiye gusaba mu mpimba urashobora kuba nka Francine nyene ukagira none mwe niye naje mu director bwiwanje kugira meneza agajira ico kintu nabonye yuko umuntu yobigira do plus namubuze mese ngo umuntu wa mbere afise umujinya ari muri prison centrale nagiye kumurondera hiyo kugira atuza nibindi vyiyumviro uravyumva ko ndirimbo y'umujinya uravuze ko umuneka akubitwa n'imbeho tafunga isura rero afunze isura rero ifo kurondera umuntu asanga bibaye nk'ibyo bintu ashaza kumfasha ibyiyumviro nyine ubwira dukora ikintu nyene kizage habura nakubwiye gende umutariba ndi kuri tere nje kugwana hari umutariba urabona atambaye kino gitambara gende umutariba usa kunyita umutariba
bakunzi ba Imperial TV turabaramukije bivanye naho muherereye bwa ke canke mwaramutse kuri micro mukaba muri kumwe na Iterite Kabela aka Tiago Tequila nkuko mubibona twaje nga kwa Sebatutsi ni mukanyosha tuje kuraba tournage ya video ya B-Face muri tournage ya video ya B-Face
arasubiyemo kandi ngo B-Face
Fabilove muri tournage ya video ya Fabilove muri tournage ya video dusanze Simbizi ari warumo director so ikibazo twibajije Simbizi yasubiye muri mu bintu by'aba director gute Simbizi yabihereye he Simbizi kwanza abakunzi ba Imperial TV barakuramukije
eh nunda mukije abakunzi yabo nje ndabaramukije bandamutsa gute uri umukunzi wa Imperial cyangwa uri umukunzi wa Imperial
ndu mukozi nkaba numukunzi
urayikunda Imperial amaje nunkunda kuba date
Idris is coming
sana shani heba unasikia raha Nasikara.
Idrisi tumuheruka rero afata microphone. Idrisi tumuheruka rero mu journalist. Na kamera ni uyifatira. Byaguhereye he ngusubire muri ntuze y'ubu director kuko Idrisi yaheze nk'imyaka yaheze nk'imyaka 10 atanuze ariko arakora.
Bene batangiye kuronka amahera. Abasanye. Eh, nabantu nsama miliyoni. Eh, yo jene nabihagaritswe kuba atamahera bari bafise. Eh, urero ngomba rero kubera ubu. Cyane navuze ati ngomba mpambane ngwane. Makaba ari mbyo batangiye kuronka ma recompense. Ubu rero nta muririmbyi azokwitwaza ngo nta mahera afise. Aya, twari kigugu.
Umuririmbyi wese n'arafise amafaranga.
Eh, ega hatangura umwe abandi bagashikiyegwa. Jewe kuva mbonye abarimbyi bakubititse bakenye. Kubera jewe igiye nakora ivy'ama video hari kera kame, maze imyaka. Kuva muri 2012. None uvuga yuko nakora video nk'akazi ama clip ndumuvuga ati ndumu director 2010 2011 2012 mugabe ico gihe ntabasane bari ba Kenya nabagize baronka amahigwe abantu habaga aga competition c'était en 2012 naba pri musique ya mbere naho numva bahereza recompense abaririmbyi bafise ingabire ataco barakora Chambuka tirero acha nipambane maka mbonye yuko abarimbyi yatanguye kuronka muririmbyi yakoze ashimiko uravyumva kuko egani kintu tatsi bana ngo nkubu ko Cobra Rudy yatanguje ujya mugambi ukuzirashimira abarimbyi bakoze batagatisha haje azocavuka nandi mashira hamwe atagatisha abandi barimbyi abandi baririmbyi urumva muri sogero gira umuririmbyi bane ko atagati nuko akora video nziza iyo video nziza gajendo videography Eh aho bonanza ngira mini videography. Eh wironche mvuga utireka ngaruke. Kandi nikindi nacho nuko nino ndirimbo ya Fabirove ndiko ndakora. Indirimbe kaze. Eh yitwa umujinya. Eh.
Na ugarukanye umujinya.
Mubi.
Igiki kintu none kigutumye ugaruka ko mu director.
Nakubwica mbere gaje none ko imyaka injanye. Aho nyine ndakubwiye yuko nakora video muri 2010. Hm? Baza ma video nakora 2010. 10 11 kwaye tugezweho dukora ama video y'amateka ico gihe uravyo mugabo nta mpera yari mu nose nga video nk'imwe video yikoreye 40,000 mugabo ubuyi hariho ubuyi ndafise uri muririmbyi ndashaka kukubwira ati zana 5 million dukore projet me ico gihe uzi uko ata revenue bafise washumubwira azana amafaranga mukore kugira iyo video ayitware hehe mais ubu hari 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 impamvu no kubwira ati ebara ko ndabwira ati ubu sinumvise musike babahereza amafaranga ibiro kura twa ubono zona mahera dukore uravyumva rero ubu rero ndiko ndarondera amahechanti
none nkuno munsi uri karabona simbizi amufate nko mu journaliste amufate nko mu director uri byose
artiste je je kurikana nga muntu yanje anze ko artiste
donc tuguharuye mu makariere
yose eh
nikihe kintu rero uzanye nikihe kintu gishashuje uzanye abandi ba director ngira batahora ba batari bwashike ko cyangwa batari bwagire
urabona iyi video igdaboro ikintu daboro nzanye ndugereza gaciro ofe turumva ama video ahari ubu uyi hari kintu kinini yabura urabyumva ofe aba director mu Burundi baramaze gutwagwa barabyo muri Tanzania bakora byo muri Nigeria bakora bagacagomba gukoprora betma ugasanga rakoze indirimbo ata ide eh usazosanga benshi batsa amatara ya rouge ya vere mugabo karaba lo context y'indirimbo nibyo bakandi mugasangana na hamwe bihwani je akabijyanzanye nuko ngiye gukora indirimbo video ni numuntu atumva ushobora kuraba video kagira ide ati indirimbo ni rege kandi histoire bari ko indirimbo ivyanditswe havuga ibi nibi nawe ashaka kuririmba ibintu bitagira umutwe n'amaguru ngiyaranze nka kurondera scenario tagira iki ivyo nico kintu kibuze mu bantu zenya yo ngaha mbe urabizi kuri ndirimbo ya Fabirove hari umujama twagiye gusaba mu mpimba wano kya muji na mujama bona gambaye triko ya jone ujya twagiye mu mpimba turasaba procureur ati procureur twebwe turafite indirimbo tugomba dukore mugabe ino ndirimbo scenario tubona iki no scenario yobegwa n'umuntu umwe mu muntu rero ari mu buroko kukurumva n'indirimbo itwa umujinya turasaba procureur aramubwira ati ebana baramuha billet de sortie ati umufungwa turamubatigije genda mukore yose nari mu kimwe mugarukara iyo hagiye ariho n'umupolisi
nimwaheza tournage urumva acasubira mu mpi
eh acasubira mu mpi
ubu yotoroka nibo gufata
eh kibyo toroka gute nawe nahari mu mpimba ntaba mufunze araza agaciro kwinunze urabona ubu umukuru w'igihugu cyacu nyine icubahiro Everest ndayishimi cuko mamasha ikawaida ko nicubahiro niciwe yaragihawe uravyumva yadusavye yuko duhereza agaciro ingabire dufise hiya ejo ntimuzogenda kwakira Francine kubera iki rya valeur y'ingabire no yiwe urazi ko nasavye yuko rya quartier miroire bayimwitirira bamwite quartier niyo nsaba kubera iki afise ingabire muri kiki nawe ino ngabire yawe yo kumbazagiza ibyumba zabitagira umutwe n'amaguru nawe urashobora kuba nka Francine nyine ukagira none ndumwe nije naje mu director bwiwanje kugira mereza agajira ico kimwe nabonye yuko umuntu yobigira do plus namubuze mese ngo umuntu wa mbere afise umujinya ari muri prison centrale niyo mpamvu nacye mvuga kuti turi kuri mission yo guhereza agashire ibyo dukora mana narandize kete birangora bagenda procureur aramu muri agomba je muri scenario cyasubira indani
Idris inyuma y'imyaka 10 utari mu direct basi no wahe muntu ubona yari ko aravyitwaramo neza muri aba director ngo mu Burundi kuko no wankuru kwavura avuga ko kwiruka no wahe muntu uvuga ati basi uyu muntu ndabona kweri ego
bose mbona bakora bien
si bose ntibanganye
bose ni sawa nukuru kw'Imana bego bose vraiment apete ariko barakora mbona bakora neza
oh nta kintu wo bahanura canke ikintu wo batekerera
nk'impano barabizi ibyo bakuye guha none ndinda kwibabwira hariyo video nigeze gukora bagende ukeneye kumenya ibyo gukora hariyo video yitwa umwihwezo igice cya mbere iri kuri YouTube ya Simbizo wa Semavumba nayikoze umengo muri janvier n'amata ari muri février 2017 byose birahari kandi ico gihe bace bahindura system ubu ni so strategy benshi bakoresha nona nkubu wagiye ndikumwe sindikorana ndikumwe n'umuntu director yitwa Mavya
yitwa good
Mavya ndamukuye hiyo uravyumva ni baba pete usanga afise ibyiyumvira mugabo abahantu hiyo kure hano usanga hari temperature usanga iri nka 10 degrees Celsius aba hakanye rero iyo umuntu ahantu hakanye abafise amayide yo kugwana n'imbeho rero bajya abantu bafise ibindi vyiyumviro rero nagiye kumurondera hiyo kugira atuzane ibindi vyiyumviro urabyumva ko ni ndirimbo y'umujinya uravuze ko umuneke akubitwa n'imbeho cyafunga isura rero yafunze isura rero ifo kurondura umuntu asanga bibaye nk'ibyo bintu ashaza kumfasha ibyiyumviro nyine ubwira dukora ikintu nyene kizage habura eh urumva rero n'abadirector rero bahari ubu uyi ntibaze ico no bahanura ni kimwe ntibaze bari gungira ko akazi uravyumva video aba director usanga niwe director niwe cameraman niwe vyose usanga video nizazindi nyene abakora bya bindi nyene hagarara hajya atitaragya ruje ati rya vereza numwotsi sunika video kabera heze n'ese byo bakora mugabo ngasuko twe dukora genda rondi numuntu urazi gukura umuntu mu mpimba procedure bisaba billet de sortie kurondera umuntu ndamuvana hano ari temperature ya 10 degrés celsius urahari aba muri chambre froide niba abantu baguma babitse nabantu nabantu bikorako iyo bakeneye dufate nk'uwo nabantu bake hajya nk'ubi iyo bakeneye kurondera nk'umuti nk'umuti wa corona urabona ko vax nabararonko corona vax niba abantu bagenda kurondera bafite ubwenge ufite urabona ko iyo umuntu afuye bamubika muri frigano akanye ubwenge hari abantu rero basanzwe umubiri wabo abantu akanye kugira ubwenge bwawo gume buri fresh niba bajya abantu rero bumva bagenda kurondera ahantu kwasangaza afise nk'ivyanwa byinshi akabanza kumumwa n'uje nagiye kurondera ngano sho niwe ntubona haki bonu murabi kwanzura urabona uramubona
wavuze yitwaje
mavya eh raba bona ko nubwanwa ntibari bwaheze warakubwira ati nubwanwa bwanje mukubukura ukarenza ngaha cyanigira cyanabiheba ibiheba niwe abantu tujye dukorana nabo
ndumva uje utavyoroshe Idrissa atari bangisha gitambara kwe kukunda kugifunga ubwo niwagicishirijemo wowe nta miti irimo muri cyo gitambara kandi ukunze gucambara iyo ugomba ukore content cyangwa ugomba ukore ikindi gikogo cyo gitambara none
indi kagenda umutaribu indi
misi kutabucambara
indi
misi kutabucambara cyangwa hari mwidawe cyo gitambara
nakubwiye genda umutaribu ndi kuri tere nje kugwana hari umutaribu urabona atambaye kino gitambara genda umutaribu usa kunyita umutaribu
nawe witwa amazina menshi mbabarira uri umutariba uri simbizi
bantazira dumbuya
iri kujemo n'iryo uca witwa Idriss ugerere aka jambo bwiye aba director cyangwa aba journaliste bagenzi bawe cyangwa abakunzi ba Imperial TV
abakunzi ba Imperial TV no basabira yuko mugira challenge kano kademo ko turaberanye cyo akademo ndivuza yuko dukundana
na bitakunze na
nje muri Congo
cyabera gusha tugushimire rero kubona wari waduhaye akanya ko kuyagara aho
ndamusa bujyana kubwiye yuko ibera ahantu hakanya araza kumbwira igiharuro notera ko hari abantu bafite ubwenge ashobora kumeka yakubwa ingene kareha ningene kameze niwagira ukuntu kuragatwara
sawa tugende duperereze uwo muti rero tuzaba dusubira wakoze cyane kuduha umwanya bibutse rero abafanzi kudushira ko subscribe
abafani ba Imperial TV n'abafani ba Simbizi hama ivideo ni mwayibona muzogira ico muyivuzeko and then mugire abafani bavuse mavumba kwera aba Imperial basanzwe baragize subscribe aba Simbizi mugire subscribe baga fresh hama muze mugire nico muvuze ko ino content hama kamera ndiko ndakoresha na kamera gato ni GH5S ngomba nkore video uko muzoyibona nyama kizimba bwe mbaya